Bye. Jesus, Jesus. kwazi nime chu Ima kwebe zoro nko Nime Jesus, Jesus Na kwazi nime chu
Ige jikwa kagi kwe wegi Debi na chumu Ika wukwebi na chume Maka nebe zoro nko Yeba hodya nyaye Ima kwa niga ya hoyanya Yeba chuku zoro nko Yeba homire mire Jesus, Jesus, man of Pazini, Opa Ebezo Rondumo, Unime, Jesus, Jesus, man of Pazini, Inanoya,
Iga mkwebi na chume,
Wengirame,
Iga mkwebi na chume, Ima kwebezo Rondumo, Nime, Jesus, Jesus, man of Pazini, Ima kwebezo Rondumo, Nime, Jesus,
Onye mbefe dike inano ya
Iga mkwebi na chume
Ewo
Iga mkwebi na chume Ima kwebe zoro nko Nime Jesus Jesus Nangwazi nime chu Ima kwebe zoro nko Nime Jesus Jesus Nangwazi nime chu
Mokili kamere ija chume Ana majuno le iwundara ije Atanuku aho kijachum Uku aho kejirirejire Uwe buru uru nkiritire Asimuku aho kijachum Uku aho kawurere anwe Maka no wegi embere kiyo
Iga mkwebi na chume
Iga mwe
Iga mkwebi na chume Ima kwebe zoro nko Nime Jesus Jesus Nkwazi nime chume Nime Jesus, Jesus, Nkwazi nime chu
Inyonye metara ya diri ya Inanu ya ekenye marabike maraya Kenna maga makwala Biko ye rupana muso ye Umetara ya Kenna maga makwala Biko ye rupana muso ye Makana kamo yocha
Iga mkwebi na chume
Iga mwangwe
Iga mkwebi na chume Ima kwebe zoro nko Nime Jesus Jesus Nkwazi nime chume Ima kwebe zoro nko Nime Jesus Jesus Nkwazi nime chume
Akaji mtumu jisiri ike Inano ya Chupo kikeji mekwe kuta Oye choro mutoro chuku Abomo mkpora anyaya e Chukwu bukwa ku nerere Asimonye choro mutoro chukwu Nihi na abomo mkpora anyaya e Ige jikwa kagi ibonwe gie Ina anu ya
Iga mkwebi na chume
Ewo
Iga mkwebi na chume Ima kwebe zoro nkumo Nime Jesus Jesus Nkwazi nime chume Ima kwebe zoro nkumo Nime Jesus Jesus, Nkwazi nime chu.
Yeah.
maharada. Ihe chọrọ ịgwa gị biko nwe okwukwe. Ihe na-adịghị mma tata na echi ọka gị. Were na Jesus, olileanya. Were n'okwu Chineke,
olileanya dị ya.
Onye ukwu ka m na-akpọ ya.
Onye ukwu n'ihe.
sike
Oh, you put me in.